Murakoze kuba mwatoye imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya wa makuru mu Kirundi twabateguriye duhera ku ngingo nkuru nkuru. Abatanga kori bari bakwiye gufata kim bari bakwiye gufatwa kumwe nayo amasoko ya leta agiye kuza aratangwa biciye ku rubuga ngurukana bumenyi. Umugambi w'igihugu wo kuvyara ku rugero nirondo karijanye n'amagara meza kugwaruka n'imiyabaga waheze uyo mugambi wari umaze igihe uri kwararangurwa hano mu Burundi ukaba wasozerewe kuri uno wa 2029 ntwarane twabiteguye najyo ishirahamwe Regidezo ngo ntijyari rekwiye kwidogegwa kuko rikorerakora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke mukanya ndababwira ido nido jaya n'ayandi tubafitiye. Mu prospe n'inkuru ndasubiye kubaha ikaze murano makuru nari mpejeje kubabwira abatanga kori bari bakwiye gufatwa cyo kimwe nayo amasoko ya leta ngo agiye kuza aratangwa biciye ku rubuga ngurukana bumenyi kugira ngo bijemwo umuco bivugwa byavuzwe mu kiganiro ishirahamwe Parseme ryahaye abamenyesha makuru aho risaba leta yuko yoza irerekana ingena amafaranga y'igihugu akoreshwa gucyo abanyagihugu bose babikeneye bakabimenya. Ni inkuru ya Jules Verne na Kima.
Ishyirahamwe Parseme ryatunganije ikiganiro cyo guhanahana ivyumviro kucokorwa kugira abanyagihugu bamenyeshwe ikoreshwa ry'amafaranga ya leta ko ari nabo bayatanga. Anatoli Rankunda arongoye sentarijejwe kubahiriza amatungo ya leta asaba amashyirahamwe yigenga guhimiriza abatanga kori kugira ngo bayitange atakwidoga. Nayo Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe CFCIB ati batanga ko nibafatwe kumwe kugira batange benshi amakora aheza agabanuke.
Iyo bavuze na guvernance nivyo ari guvernance bijetere mugabo si ya guvernance pour aller le monde des affaires ko byose birajana abadandaza bafite gutanga ikoni bakeneye yuko atanu umwe atotanga ikoni kugira ngo ibintu bitara bisa bisikare ibintu bike bikorerwa yuko rero umudandaza wese adandaza yaba muto yaba uciriye yaba mwinshi bose batanga ikoni. Iyo koni igatangwa muri ibyo twita ikote fiskale kugira ngo na presiyo fiskale ibe nto kuko aho ngaho baba bayiha bamwe abandi ntibayihe. Imigambi y'iterambere igihugu yashyize imbere byoheza muje mu ngiro kandi iyo migambi byoheje mu ngiro buca gusanga yuko ubwo buryo leta ikeneye buca buremera bukaremera bamwe.
Nayo Nkuru Nziza Eric wa mu gisata kijeje gutanga amasoko ya leta yavuze ko hagiye gushyirwaho urubuga ngurukana bumenyi amasoko ya leta azoratangirwako kugira azatangwa mu muco. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme arashima intambwe u Burundi bugeze ko ariko akavuga ko hakiri agahaze.
Hariho n'ahantu bakora ibintu kubera amategeko atabitomora neza kubera amategeko atabitomora neza kabengo icyaza gukora amategeko ugasanga nawe yarenze ibyo rero natwe turabwira kubera muri sosiyete ibera inabizi burya si ukuvuga ati hari ibintu n'uko abantu barenze amategeko. Hari ikibazo cya mbere cyo guhindura amategeko n'ikindi cyo gutuma amategeko yabaye meza abantu biga kuyakurikiza ni bibiri rero urumva nukuri naje mbona ko ibyo bizoza kubifasha kubihinduke izo nzira ziteza amategeko ni ikintu gikomeye amategeko ni ikintu abantu benshi binyegezamo kandi akoze ibintu abona ko amategeko abirekuye kosa riba rikwiwe. Hariho n'ahantu bakora ibintu kubera amategeko atabitomora neza kubera amategeko atabitomora neza kabengo icyaza gukora amategeko ugasanga nawe yarenze n'ikindi cyo gutuma amategeko yabaye meza abantu biga kuyakurikiza ni bibiri rero.
Bagiye barafata amajambo bose basavye ko inzego zitandukanye zo kwijukira kuza barashira ibyo baranguye ku mbuga ngurukana bumenyi kugira abarundi bose bazifuza bamenye ingene amahera y'igihugu yakoreshejwe agiye n'icyo baterereye.
umugambi w'igihugu wo kurondoka ku rugero ni wo kuvyara ku rugero nirondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka n'imiyabaga warumaze igihe uri kurarangurwa hano mu Burundi wasozerewe kuri uno wa 2019 ntwarante uyu mwaka turimo uyo mugambi rero ukaba warumaze igihe ufashwe mu mugongo nishira hamwe JZ de ryamuka mu gihugu c'Ubudagi kuri uno wa 2019 ntwarante niyo hasozerwa ku mugaragaro umugambi wo kuvyara ku rugero nirondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka n'imiyabaga uyo mugambi ukaba wagenze neza mu ntara zitatu waranguriwemo arizo mwaro Muramvya na Gitega nkuko vyemezwa na Ananinda Cayisaba umuyobozi mukuru ajejwe irondoka rijanye n'amagara meza
turashima cyane ibikorwa byaranguwe mu mugambi kuko vyatumye amavuriro 90 ashobora ushigikirwa gushigikirwa n'ibikorwa by'umugambi cyane cyane kugira ngo batunganye neza ibijanye no kwakira abagwayi gutunganiriza ababituye neza habayemo umwumvikano udasanzwe cyo twita management de la qualité umwumvikano udasanzwe wakora ku ivuriro bose bakaza baragira inama bagira ibyo kwirimbura ku munsi kugira ngo barabe ingene bopakira neza abagwayi rero turashima ingene uyu mugambi waje gusahiriza leta mu bijanye no kwakira neza abagwayi bitura amavuriro
ibikorwa bijanye n'uwo mugambi wo kuvyara ku rugero nirondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka n'imiyabaga bikazobandanya bishigwa mu ngiro naho umugambi wasozerewe
abarongoye uburere bw'uvuzi abarongoye amavuriro baramaze kwitunganya kuko mwazijya nteguro z'ibikorwa bizokorwa mu mwaka wose ibyo byatwita plan d'action annuel ubu twarumvikanye yuko bazoca bashiramo ibikorwa byahora bifashwa n'uwo mugambi kugira ngo ibyo bikorwa bizobandanye naho umugambi zoba urangiye rero nuko bimaze twatunganije twitunganije kugira ngo ibyo bikorwa bizoce bibandanya naho uwo mugambi warahetse
mwamenya ko umugambi wo kuvyara ku rugero nirondoka rijanye n'amagara meza kugwaruka n'imiyabaga waranguwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonya nganda sida bufashwe mu mugongo n'ishirahamwe JZ Sante giye gukira igihugu cya Allemagne ishirahamwe Regidezo rifise ubuzima bwinshi bw'igihugu mu minwe kandi rero ririko rirakora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke mu gihugu kubera ivyo ishirahamwe Regidezo ntiryari rikwiye kwidogegwa kuko ataco rikora kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu bugende neza na cyane cyane mu kuzana igitoro kivuye mu makungu bivugwa na Dr. Ingenieur Major Albert Manigomba
ishirahamwe Regidezo ubuzima bwishi bw'igihugu kuko dufise amazi dufise amatara tukagira n'igitoro urabona yuko ubuzima hariya bagaze kuri twebwe mugabo rero dukubitize agatima mpembe turabe eske Regidezo ibyamu byo kuzana igitoro yabigiye mu byanyu yabigiye mu kubera iki twibuke muri kwa kwezi k'umunani ukwezi kw'icyenda none ingwani zihari ubu nicyo kinazwe zo kw'icyenda ndibaza batari tuki iyo ni inyishu ishyirahamwe Regidezo ntibimazemo amezi nta n'umwaka urakora turabikora muga mukonje tuko turakora muza amashyirahamwe ya kera yabayeho tuba za Intel Petrol tukazira zande za kobiye n'izindi za morahe n'izindi zari nyinshi zariko zirabikora murabona ibintu byabaye mu kwezi kwa k'umunani kw'icyenda ha ubuzima bw'ibihugu bwahagaze bwose mukacabona ko ishyirahamwe rishyashya rigiyemwo ukabona ibyo turakora ntimwanibwe gutumirwa namuna ke kuri bishaba njiye tuko tuko turakora ibishoboka byose tuko tubitanga nta kandi shaka zo dufise guko i Dar es Salaam turafise yo ibitoro byinshi bizaba bitoro byinshi bya bya mazo tsha bya bya sasa hari ni ubwato bundi bwashitse tuko turapakura buze ubwa nimbone kalimwe mu Burundi twatuzana ubwato nkuko ibintu bikorera cyangwa muri nisi byo no bya dufite ani byavuye kuri twende ani byavuye kuba transportateur ndizeza neza bindi ko ikibazo cy'amazutu nko kubiza atati byose bagwaka kuko turabona yuko iziriko ziringira nawe ntabwo tuba mu nzira ko zizoba zashyitse zose kandi wari nyinshi tugatubwira ingufu rero tuzane byinshi bishoboka ngo ariko reka ntidugayo bacu dufise naba tukatwa tarabarundi sari wacu ashobora kutugabira mugabo ariko tugerageze tubasare abo twahaze ko tuzagira ibyo bitaro banyarutse bose kugira ngo uzabwige ko ubandanye neza icyerekezo sasa nawe nyene ntangorane sasa ikwiraza tutayitanga ibibazo by'amazu by'ibitaro muze murare mu misezi nijya aho bya rutura ufaransa umaze iminsi bati amastasiyo barabyita ku mastasiyo rero nta kwa mu Burundi ukuri muwe muza turatawa mugabo niyo katanyuza kuvomera ngawo bifata nakufita restaurant kushika ngawo mu Burundi ni minsi majya mu makini misezi mugarige bantu kwa hari tukasaba baje minsi cyo kusaba baje minsi bakanatwela ko mu system ya ubere hariya Chaso za imodoka bahaye cyo bita is not amakamyo ya agira sohoke mugabo asanga nzisohoke zigumye ari Dar es Salaam ero izo byo byagiye nasi kamwe ni minsi tuko turabaye tugana na barwa tugana ni kweli kigiro ta ibyo bya tugana yito ni pina ngako ni kotereje gezo ko kuri Dar es Salaam tugize se ya mazuru ya bantu Dar es Salaam ni byinde byo tugize dabe ni mongo tuko turakomeje ko cyose bamenye ko twe turi ko tukunaye turabatangaza nsirito cyo kubinegeza twaje muri igize bya dusangize tugire tureko twogira stabilite y'ibito tuzoyivamo kandi ko tubanye twogira stock strategique yo tugo tunitegura hamwe tusanga ino mu Burundi dufise ibitoro bikwiye abene igihugu ibazo zose tuzaza hamwe tuba dufise n'ibindi bindi stock ya mezi atatu n'ibindi bindi kwa bafite naho cyane za tatu bitaro taraza urundi se uzaba uretwa turiga turamaze kumenya ibitoro tukoresha ku kwezi ngene bitanga yabe ni ubu ukuri ibitoro biriko biraza umuyobozi wose batagukwira ku mastasiyo abure na barebe
ifu y'imyumbati yaraduze igiciro bimwe biteye ubwoba mu isoko ya Kinama aho televiziyo yanyu BTV yashitse yasanze abadandaza n'abaguzi bose bidoga abadandaza nabo baguzi bagasaba yuko abajejwe urudandazwa boza bararekura ibidandazwa bikava mu ntara bija mu yindi Gilles Verne nakimana
ifinyu mati chanu ududu umukobeshi bakunze kuyita naduze kugerero te ubwoba kimunisha ku yanya BTV ivyiganiwe n'abadandaza hamwe n'abaguzi twasanze ku isoko yo muri zone Kinama komine Ntahangwa amisagara cha Bujumbura
ubufu twahora tubudandaza 1,600 2,200 ariko uno munsi turiko tubudandaza 2,200 gikivunde ariko burya busanzwe bita inyange ni 2,200
narinje gusuma ubufu sanze byarahindutse ko twahora tugura ubufu amaheri 1,000 ubu unya buri kuri 3
kera imyumbati kihari twaragurisha ikivunde 1,200 ubu nako kubera bwaduze nico gituma bwaduze kubera tamyumbati hari ubu dudu burangurwa 2,500 dukacha tugurisha 2,200
babadandaza bavuze n'igituma biduga
igituma bivako kenshi iyo bahura babikuri Tanzania bakubwira ko amahera yino mu Burundi atagacira afise bagaca babizana ku rugero rw'ibeyi ritandukanye ibeyi riri hejuru urumva wabizanye biri ku ibeyi yo hejuru nabo baca baduze
kwa bidogeje kubera byabuze nta bududu buhari bavuga ko inzara yateye atamyumbati hari
byari mu gasenyi ntibikiza nibikizi Bujumbura bivanye nabana bari kumabara sigaye babifata tibacemera yuko bishobora kuva hari ya mugasenyi bizino ico cyatumye hakuru ibiciro biduga cyane umwembuzi nibaze yuko baye muke nabo bamuke mu gihugu cyacu two gusoronganya tukamenya yuko bari yabarimye bakeneye amahera natwe dukeneye kujya ivyo barimye nyene kuba ntiturima
abanyagihugu basaba abajeje urudandazwa gukora ibishoboka byose kugira ibiciro bigabanuke hamwe no kureka ibidandazwa kugira bije hose
ibigishika byose babifatira mu nzira babigufatanyeho n'impaka n'aburamatari n'impaka bimenye iyi akamo twotera abajeje intwaro nibareke gufata igihugu cyacu bareke kugifa intara bareke kudutandukanya intara bareke kudizana bareke kudishyiraho amacakubiri yakujya yo kuvuga ati nibizi Bujumbura kwebwe tuje kurima kandi dusanzwe turima dukoresha amahera bari yabarimye bamenye yuko barimye tuba natwe tubaha amahera baduhe ivyo kurya nico gituma biteza guca bihera biheze bakuye ayo mabariyeri biteza guhera
ivyo biruka mu gihe ifu y'ubududu itaduze yonyene n'ibiciro bifungurwa nka byose ikaba byaraduze.
Abaririmbyi b'Abarundi barakwiye gukora cyane kugira ngo umuziki wabo ushike kure. Namwe mu majambo avugwa na Olivier Bright Nshimirimana arongoye urunani rw'abavuze umuziki cyangwa amical de musicien mu Burundi.
Mu myaka iheze ko byari bimeze siko bikimeze ubu abaririmbyi barabaye benshi n'ivyo kandi n'ikintu cyiza. Bimenyesha makuru bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi nabyo nyine byariyongeye ku bwinshi. Ntibyari byiza ariko icyo umuntu ashobora kuraba neza ni uko duhereye ku baririmbyi bo nyine murabiraba neza uko bakora kera siko bakora uno munsi. Uno munsi ikintu kihari ubu ni uko usanga abaririmbyi barakora indirimbo imwe n'umunsi cyangwa zibiri ariko mu nyuma ugaca usanga basa n'abatakirwa barakora umwuga wabo kuririmba ugasanga bagiye mu bindi. Hari ibintu rero bikunze kuba bihari biyitanga amabeze bijya bintu uri kurabiraba neza usanga abaririmbyi bo nyine ubwabo bariko baraterana amajambo babyita amabeze ntawuzi ko baba babivuganye ariko nubwo baba babivuganye hariho novuga ingero umuntu atagwiza kurenga ko ubu hoho urumva byabaye ibindi birebire bazanye ibyo bita ngo amatime y'abafana abo nabo muramaze kubibona kenshi usanga nabo basa nk'uko umenga barashamiranye nicyo gituma baba kajya amabeze rimwe rimwe hari ibyo yonona na cyane cyane nuvuga mu bafana abaririmbyi ndakunze kumva bidoga ntibakibashyigikira n'ibiki n'ibiki ni uko bafashe benshi bafata bakasa nk'abaciye mu igwi ujye ufashe abantu 50 ugashyira ku ruhande ubundi agatora 50 ubundi agatora 50 ujye wajya mu bitaramo byawe hazaba abonyine wakoze ugaca usanga rero waciye mu igwi abantu aho gufata ukagira uti pibirike zose ndazikeneye ibyo n'ibintu abaririmbyi basa nk'abariko nabo nyine babikora ukutariko kuko mu nyuma bibagarukako bigatuma ibyo byose baba bariko barakora umenga ni ibintu by'ibikino nuwo ushaka kudufasha rero ugaca usanga abona ko bitagira ubuseriye namwe bwo bamenyeshamakuru muri nganda azi ko ariko mubibona nta mpamvu yabo hari abandi navuze ko bateza kuba bari kumwe nabo abo nabo hariho abona kuvuga abamenyeshamakuru cyangwa abantu bakoresha nka YouTube na Facebook n'ibindi rero ariko batondera ubuzima mugabo igica cyiza konona ibintu nuko badakora ibintu bituma wa muziki uduga kuko bari muri ba bandi navuze bari muri industry y'umuziki ugaca usanga rero nabo aho kwerekana ibiri byo cyangwa ngo bashyigikire ibiri byo batanga bariko bashyira imbere bya bindi bitari byo ugaca usanga batumye na ba baririmbyi barabakora ibiri byo bahurumbira bya bindi bitari byo ugasanga muramvuga nti hari bamwe bamwe usanga bacitse abakomedi cyangwa abamanitse sinzi kubera yuko izo rezo sosiyo bariko barakoresha bariko bazikoresha ku butariko izo rezo sosiyo ndayifata nk'uko ari imvugo itari ubundi bubiri kuko bivana n'ingendo yikase urashobora gukata muri iyi sansi ugakata cyo umugabo wagaruka ugasanga kumbure uri ikintu cyangwa ari n'igikomereje ibanga rero ni kuraba ibyo byose kugira ngo umuziki wacu ushobore gutera imbere kuko izo ngendo zitagiye zirahinduka rero ndabona yuko uruganda rw'umuziki rutazoshoboka kuko sigo uri kuraraba kenshi umenya ngo sigo turiko turarwanya urashobora kwibaza ko ari bwo turi kuragwanira mubaze ko turi ko turagwanira kandi kindi nabo tugomba kwibwira ko tukaba inyakamwe basanga umwe wese agomba kwiba ko ariko njye bicho gupfa nabivuze ko NDC ikeneye abo bantu bose hagize rero mu buhuba umwe cyangwa babiri murumva ko izanga ubu dukeneye mu muziki n'abaririmbyi zitazoshobora kuboneka taka ko twobyumva kumwe umwe wese mushateza gukora mushagwiza gukora kugira ngo uyu muziki tuwukuze nk'uko tubona ahandi hose ukomeye ahandi hose bakorera hamwe ahandi hose unavuze nabi mugenzi wabo ubu bakoreye amakosa ntiyatangira ko rero nsaba nti muririmbyi mumenyeshamakuru muha inyanzi y'umuziki muha inyanzi w'amasanamu n'uwundi wese afise icyo akora ngaha abafana mu kintu cyerekeye muziki turabire umuziki n'igisho rimwe imboni imwe kugira ngo tumenye tutsinde umuziki wacu dushaka gushika hehe kuko ntitwagoma byononekara bene uko murabona ko abaririmbyi benshi usanga ariko barabivamo ugasanga umuririmbyi asohoye nk'indirimbo imwe ku mwaka cyangwa ku myaka ibiri kubera iki kungure uburyo ntibumwemerera kubera ko abona ko umenya ntacyo akuramo kandi kubwira ngo dukuremo icyo kintu twabwirizwa gukorera ku mugozi umwe twese tubwira tuti umuziki w'urundi n'abaririmbyi b'abarundi bajye ku rwego mpuzamakungu
amakuru tuyaherahereze mu yavugwa mu nkino aho Jules Boris Ingabire atubwira ibijyanye n'amakuru avugwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB n'ayandi avugwa mu makungu
mu rugendo ari kumwe n'umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba mu gihugu cya Indonesia urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Alexandre Muyenge ari kumwe n'icegera ciwe ca mbere Arcade Nimubona yasinye amasezerano yo gufashanya n'ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Indonesia PC mu kingo c'imyaka 5 mu byo bemeranije gufashanya harimwo gukarisha ubwenge mu bijanye n'ibyo bamenyereza ndetse n'abagarikizi gufashanya mu guteza imbere amashure y'abana inkino za kivandimwe mu migwi inserukira gihugu n'imigwi isanzwe ikina iganwa ryo mu Burundi ndetse hakaba arimo no gufashanya mu bijanye n'inkino z'abigeme ndetse n'ibindi amaze kubajaho urutonde rw'ukungene imigwi izohura mu gice cya 16 gishira icyanyuma 16e de finale mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu inkino zikaba zitegekanijwe kwa 5 no kwa 6 ndetse no kuwimana ku magenekerezo ya 31 ntwarante no kwigenekerezo rya mbere ndetse n'irya kabiri ndamukiza uno mwaka nkuko tubisanga ku itangazo ryashizwe ahabona ni ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB muri izo nkino mu gihe imigwi izonganya ibitsindo izo ca ikina ama penalty bimwe bita T-Hobbit kindi nacho nuko abazotsinda muri ico kimwe cya 16 gishira icyanyuma bazoba baronse uruhusha rwo gukina kimwe cy'umunani gishira icyanyuma muri iyo higanwa nyene mu nkino zo kurondera itike yo gukina kane 2023 u Rwanda rwari ko rakina n'igihugu ca Benin aho banganije igitsindo kimwe ku kindi muri iyo tsinda igihugu cya Senegal nico kiza imbere ndetse n'amanota 12 igihugu cya Mozambique kimwe kandi cya kabiri n'amanota 4 igihugu cy'u Rwanda kikaza mu kibanza cya gatatu n'amanota 3 igihugu cya Benin kicyo kiri mu kibanza cya nyuma ndetse n'amanota 2 tukabwira yuko Senegal imaze kuba eronka uburenganzira w'uzokina kane 2023 u Rwanda rukaba rusigaje inkino zibiri zokina n'igihugu cya Mozambique igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa 6 ndetse n'igihugu cya Senegal igenekerezo rya 4 kwezi kw'9 umukinyi Lionel Andres Messi yaraye yinjije ibitsindo bitatu mu rukino umuseserukira gihugu w'igihugu cya Argentina RB Celeste wakora tsinda ibitsindo indwi ku busa umugwiserukira gihugu w'igihugu cya Curaçao Lionel Messi akaba yaciye akwiza ibitsindo 102 ndetse yaciye aba umukinyi agira gatatu afise ibitsindo bigera ku 100 atsindiye igihugu ciwe nyuma ya Cristiano Ronaldo afise ibitsindo 122 umukinyi wa kera wa Bayern Munich asanzwe yamukaba mu gihugu cya Iran Ali Daei afise ibitsindo 109 Lionel Messi akaba yaciye akwiza ibitsindo bigera ku 102 mu gihugu cy'Ubwongereza abamenyereza babiri babishe biracika aho hahise uwitwa Arsene Wenger yahoze amenyereza umugwi wa Arsenal ndetse na Sir Alex Ferguson yahoze amenyereza umugwi wa Manchester United babaye abamenyereza ba mbere batowe na Premier League ngo babe mu rutonde rwa Premier League Hall of Fame muri iryo higanwa rya England Premier League.
Aha rero akaba ariho tugarukirije amakuru twari twabateguye kuri uno munsi. Remo Prosper niyo nkuru nayo bashikirije. Ndabashimire mwebwe mwese mwafasha kanyo kuyakurikirana. Nibagiye gushimira abagenzanje bayatororokanije bakayatosora kugeza aho ndayabashikiriza. Jean Claude Nduwimana na Gilles Boris Ngabire batumye munyumva atankomanze. Mwese mugire ibihe byiza mubanyu na muvyanyu naho utaha.